Jesucristo, no sengwe na vose, wewe wandokoye, tawe kenguru kwa, kukigongwe chawe. Jesucristo, no sengwe na vose, wewe wandokoye, Tawe kenguru kwa kukigongwe chawe kenguru kwa Kristu nagutakambi uranyumvira wanguye mumagao ndarimba Yesu Kristu nusengwe na vose wewe wandokoye Tawe kenguru kwa kukigongwe chawe basabye mwese kenguru kizina rya dawe nise kigongwe muvyeyi shabugiwe ndirirara Yesu Kristu nusengwe na vose Wewe wandokoye, tawe kenguru kwa kukigongwe chawe. Muri Kristu, tawe marira yanje wayakanye mu mubinyo lo kenguruka udahengeshanya. Yesu Kristu nusengwe na vose wewe wandokoye tawe kenguru kwa kukigongwe chawe Yesu Kristu nusengwe na vose wewe wandokoye Tawe kenguru kwa kukigongwe chawe.